hagarara mu mpingo yose y'igucacu duhanana amajyo gushimagiza umwami se bibondo yegeranye imitima ibaye agasubiza abahora abamwambaza mwe mwese muri mwijima mwacerewe nyegarukanizo nkuvu nizo nkundu dutambe tubyine umwami yadukunza dukunda nubaka ibiti by'umugambi w'urukundo n'umwami nyakuratwa rwose
Take me back. Take me back.
Bonjour, bonsoir. Mwiriwe bwakeye bivanye n'uri karara bahayirabira iyi video. Kabari Take Me Back. Aho dusubira muri kahise ibintu bya zamani imyaka simike turiko turakora jewe ni mugenzi Alfred Kigingi ibaza gato byinshi ndinda kuvuga nkaba ndi umuhisti umurundi gira comedy niko bavyita ngaha hanyuma dufise byinshi bya zamani dusubize inyuma hanyuma turabe kungene ibintu nyene twagiye turacamwo kungene vyagiye biragenda ibyari bigoye ibyari bi voilà ni Take Me Back mugume muri mukurikirana
Take me back
ya yo show ni mi show zinyibutse ibintu byinshi sana ni show ya kabiri nibaza ni show igira gatatu sio sen akaba ari show nakinye natanguye muri août le 2 août hamanda kinana le 3 kila vendredi et samedi iyo rero yari show nakinye weekend yakurikira inyibutsa yuko à l'époque nari fise barabagenzi gusabaza mu masho yanje ko nta numwe yarazi Kigingi twarabwira na busha oreille nta bantu bari bafise WhatsApp ntaki ariko nibuka yuko nari ko ndakira naranabivuze ni iranyibutsa iyo mbonye uwo mupira cha nibuka yuko kubera nari nagize aka accident muri show ya itangura naho nyoye ku musumari numva nari ko ndakira rero ariko naracumbagira umva ibintu byose je faisais semblant yuko ari bon ariko naracumbagira kuko nari nasohonyoye musumari umva twa twakoze podium urano twa du podium dukoresha imbaho ugasanga mu rubaho harimo umusumari karato nyene ka ko mwivire ka mweshe muhonyora musumari uratobora kirato ama kica ndashikigwa ego ndibuka yuko show ya avant twagiye kuri SOS kugira abanteze bantere antitetanos ego n'umuntu twasanzwe tubikorana eme mugenzi wanje hanyuma ico gere nari ko ndatora mitenda ariko kamwe murumva mu kuguru après une semaine kubera cyari gitoboro gikomeye sinari bwakire neza ego ariko vyagenze neza nibaza ko ari mwe mu masho ya mbere natangiye kubona ibintu nkora ko bishobora gutwenza umuntu tutazinanye kuko izo zibiri za mbere twaravuga zuti ntihagira umuntu yinjira abantu tuzinanye chorale na quartier bakeye wo muri quartier n'abantu bari basanzwe bakunda guteramira aho hantu abona arashoboye kubihanganira ariko iyo weekend urumva vyari bitanguye kugira dubusha oreille buke bitanguye kuzunguruka abantu rero niho natanguye gufata confiance marwe ko nari ingize nari mbabara mu kuguru numva ni spectacle ya gatatu yanje urumva ni souvenir gyoje cyane sinzi kongere mwayumvire
Take me back
iyi foto ni ya 2007 no kuvuga aciye imyaka mfasha 2007 ni imyaka itari mike ariko ni événement nubwo izo koti hari abantu babibona ubuye bagatwenga iyo ariko bararaba amakoti nk'ayo ariko ni numunsi naronka diplome numunsi narangiza amashuri yisumbuye c'était le 15 août 2007 ahantu bita kuri lycée Mungala aho munsi hariyo ariko hariho diplome nenda ifashe gutya hanyuma souvenir yayo nuko twari twakoresheje ikoti nziza nari kwamberewe gusumba ngaha by the way ariko mutayeri kabisa dukorera igafe sizo fondazi bagiye na mama wanje kabisa turakori hari muri bonesha turazana igipolisi kugira tumufate umupolisi bambe umutayeri yari ayidandaje haraje umuntu nyine arayidandaza arayigura koti umviriza abatayeri kumwe narabamesha hama rero c'était le 14 nuko bwa bwacu ari konje tugenda kurondera costume rero sizo fonda vyagiye ya nari kurumva twe twiza amashuri yaratugoye sana ndibuka yuko nabwiye umuvyeyi wanje nti ya nje mama hera gusa je ndimenya je ndaja kwironderera ikoti ya turabura muri ville ndabura mama gaze yari wuga yarumva hari intuze yari umunsi wikonje assomption ikoti nayiguriye muri magazin yari muri kuri boulevard ahantu kera bita kwa pater indani andumiset rero lotanye kugurondera ikoti lotanye kuyigabanyisha urumva ntivyakunda twaciye tugabanya gusa amaboko n'ipana ahanuko nuko itaboneka yose ariko yari no muri ayo mastile nyine abantu bambara gucyo a l'époque nama simezi yari bwabeho iyo koti kabisa nayihaye mu oncle wanje aheruka kwitaba Imana kabisa ego ari mu kike aheruka kwitaba Imana acigi ariko iyo koti ni souvenir cyane kuko ndibuka yuko tugiye kera abantu bagize diplome mwarasohoka roswa je nasohotse mu ishati na cravate urabona ko ari kiroro reka tuyirengana hanyuma ukungene twangana rero aho ni ibintu by'igitangazo sana je ndiko ndiraba vraiment mvuga ni en plus umva twera tunarinda tukimwesha ama marines n'ama iyo ngabirano y'ikrane se bizarre ariko ikintu rero gitangaje abantu benshi nuko iyo ndiko ndababwira yuko nk'iyo ndiko ndabwira madame wanje ni je zamani nari umustare sana ndafafa serigeze ukagira ku kantu nyine ndiko ndamubwira nje ndakina basket nari muri korale nari ya nari mu bintu byinshi abadada barankunda sana grave umunsi umwe rero acha anzanira iyi foto aranyereka iyi nyine ati bakunda ya nice gituma rero mvuga nti abadada ba kera bubahwe vraiment ya nibaza ko ibintu by'iseme ntibabi ntibyabafata gose reka tubana iyi ni foto ya hari muri Havana uribuka Havana ya kera c'était un jeudi fari azaje kugira karaoke je ndumufana wiwe cyane arabizi kandi kuva kera gose fise n'amasouvenir fari ni legende iri vivante kabisa afise ibintu byinshi twigeze kuba tuganira ndamubwira nti je sinari nzi yuko umunsi umwe je twoganiriye gucya fise histoire nazofani bagiye avuye muri Kenya icyo gihe ariko akoresha ibiganiro na Landry Mugisha kuri CCIB avuga ubuzima bwiwe ndumva yuko vraiment umu artiste ari achevé ni ibintu yaciyemo ibintu icyo gihe twari tukira abanyeshuri twari tukira abana umva turaryamye après midi uvuye ku ishuri kumva umuntu ngo avuye muri Kenya ngo yafashe ikamyo ngo agira ibiki aca ataha rero en plus azanye indirimbo iryoshe cyane indirimbo aha rero urumva nanjye nari ntangiye kumenyekana gato nibaza yuko yari muri 2000 aha ni mu myaka ya 2014 mvuye i Kigali nimba nihenze ego 2014 mvuye i Kigali ndabyibukira kuri iyo shati kuko iyo shati kari agashati nakunda cyane ariho nashona kagiranye turi kumwe na comedy night kiriho complet kuri Bambula bon vuvuzera y'ubu Fizo ego hanyuma kamwe murabona yuko naho nari muto nari nonze ntwenze biratuma igihe rero yindi tuvuye ko nisarisha kubera nyine hatari udatwenze ni ngorane ya big up sana big Fizo ya iyi ni uyu ni umwaka umwe nyine 2007 aha ni muri Chorale Saint Dominique iyi ni foto icyo gutangaza ngana kina basket neza cyane nakina muri narakinye muri Kerne nari nkerebutse gose naho rijya zosi umenye ndagwaye ariko sinari ngwa hajya rero ibintu byose abantu bakompara image kubera ubu sino icyo gihe twara ababogare byatari okay niye na karasta urabizi nyine ibintu by'abarasta ahari muri 2007 yari ni foto yafashwe twari muri Tanganyika studio ni mu ma studio ya mbere yabayeho mu Burundi akomeye cyane ko hari Saint Dominique rero kaba yaratewe iteka nibaze ko mu mako hari ya Katolika iyo ari yo barasohoreye album yitwa Shima ngira ni imana ngira namahigwe imana irabi nkorera iyo album yitwa Shima na la chanson yitwa Shima nyene nje nayiririmbye Shima shimuitambire uyu mudio harimo n'amafoto yandi menshi na inyibutsa ndibuka yuko ngana ari ngwaye munda ndavyibuka yuko nari ngwaye munda kabisa c'est bizarre kumwe umusore nyina gira basket ariko urumva twari twakora hari umu arrangeur yitwa Bashi yari strict cyane urumva mwarinjira mugasora mugabwiye ati ariko je yari yaranyikundiye kubera ama blague yanje akabona umuti amateri blague abandi muguruguru yanyita mugenzi naho twamenyaniye na Bashi aha rero ni muri Tanganyika ni hajya muri Rohero twasohoye album nziza yarakunzwe cyane irahezagira abantu irimo indirimbo Certains Jours benshi bamenye Certains Jours yasohorewe ngaha muri Tanganyika ego inyibutsa byinshi rero kubera ko hari icyo gihe yari ikiri ntitwari bwatandukane n'ubuzima bamwe baje hanze na ego voilà
take me back
okay ubuye reka nabereke akayisa gatoyi ka spectacle n'umuntu wenge kubera icyo gihe urumva twatera black umva nta twari twaravyize ariko twumva ibintu birurumba muri twebwe natera blague uko ndayijemo nkaba inspire n'abantu abagenzi niki okay oniva uyu umvamo inyuma ni umugenzi wanje cyane benshi baramuzi Hervé Nkunzimana ni umuntu twakuranye niwe en fait je famille yanje ni cyane famille nyene y'amaraso ariko famille nini ya gose niko harumva nibo batanguye nibo baza no mu biteramo hari inyuma n'abagenzi ba Nicolas n'uvuga twari kuri la reine nuvuga n'abagenzi ba Nicolas yabafise abagenzi bake yazanye rero pour éviter kubera amasoni jewe sinakinira abantu ntazi nico gituma na prefera yuko abantu ntazi baje inyuma sindababone simbone reaction bi bagira ngo bintu ariko aravuga bya bintu bidekuraje nyine umuntu agitangura aba rero bari imbere niba abandi babazi zo blague uraza kumva yuko baraza kugerageza akaza arageza kunsufla niki ego mais quand même ni expérience ko byari byoshye rete ni nabantu bose bari imbere yawe bose nabantu mwakuranye nabantu mwiganye nabantu mubana muri quartier n'umuntu urumva yuko barana intervena muri spectacle hano ariko mvuga nti ni naranayisubiyemo par après koko iragaragara mu yandi ma video iyi sketch hanyuma ari umuntu je ngiyoherwa ni nayo reaction ya kera abantu b'intervena kera umva byari ibintu n'inkirigara numva ndiko ndabaza ni none musanzwe hariho congregation y'aba sœur Clarisse bavuga yuko musanzwe nabantu badakunze kugaragara abazirazuba niko babita abazirazuba hanyuma ariko l'église catholique yarahinduye kunge nikora aho chaque paroisse chaque congregation igira iba autonome bakamenya kunge ne birondera amasources de revenus rero none ko ndabaza nti none ara abantu bitwa bazirazuba antukanse amom un point birasaba yuko bapangishije makubera barubatse bana ubuye barubakantu hose ama paroisse arubaka amasal hanyuma rero ari umuntu muri public rero niko mbaza nti none abazirazuba bigenda gute bagire baja kwishuza loyer bayishuza gute urumva yishuza gute loyer ari umujama yari nyuma niwe rero yacamwe ngo bagenda ngo bishuze ijoro urumva kwera bazirazuba tuntu blague ngo twaba turyoshe cyane kwera membre public yara interagisa yaragira ibi urumva urumva nari ko ndagira sketch hanyuma kubera kwa kundi tubwira aba DJ mu DJ ugasanga nawe nyine ari karakubita gacupa yari mu DJ sasa yari karanywa nawe ari mu kabare kubera rana ama spectacle aragira gahagarika kuvuza kubera mandi ko ndakina hama rero aragira rero sasa yibagira nari namubariye nti ndaza gukina spectacle y'umupadiri umupadiri yari umupadiri bon ibintu n'improvise ariko ntivyabaye ya barashe ariko aratanga ariko aravuga ari muri omeri ariko aravuga hanyuma rero urumva umudije nawe hari yaye urumva ama debut ntivyaba byoroshe ari gihe namubwira nti uraza kumva mvuzaka were yabonye mpagaze yibaza ngo ngire nkine bya padiri ashiramo amasasa ataragera nyagere rero umva muno muri public ngo wari kanguye kubera uwo mu DJ si n'umuvuga yara ikaramo yaragira effort se umugenzi wanje yavuze ngo basaba gute ku bantu bazoyikurikirana baravyumvamo cyane kuko cyo gihe twakoresha antre temps subiye inyuma gatoyi aya ma image ni kamera twazana itara no kuvuga spectacle yagomba gutangura ari uko umu cameraman avuye muri mariage kuko n'umuntu nyene twasabaze kudufilme yakoresha kamera a l'époque yitwa Hiwit efsama cassette manini hanyuma urumva iyo tara tukara turi chomeka karishira ku giti na kimira imbere y'igiti cy'umwembe juste kugira mboneke kuko nta muntu ashaka gukina utabona expression du visage nta muntu rero sasa iyi hayiwiti rero ngaha aye nico gituma ikapta ma image bambe ikapta son y'abantu bicaye munsi byari biryoshye kubera urumva umuntu yashobora kuvuga ati akangarura nibagiye kanyibutsa c'est ça
Yeah.
arakantu kamwe nagomba kuvuga kuba ndo twe turabantu ama kenshi usanga ari ama impro kubera haba ari ibintu biba muri ville haba ari ibintu biba mwaganiriye n'abantu muri societe sinzi ko ari abantu barabibona hari gihe usanga uvuze ikintu ukumva yuko abantu bavamenye uvuze icyo gihe hari heze cyane ibintu byitwa amafrati yarakomeye cyane avuye mu église atari katolika mu makartier abantu bibuka Bomberger icyo gihe yari ibi byari bikomeye gose nkuvuga frate zarahuza aba jeune ba quartier ukamenya ni église abantu bafite urupango runini bakagira frate rero hari byashika kuvuga kazina hanyuma kacho yibuka ati ndavuze bavamenya naye mubongo Grand Francis ngo changé Claude podiko hari abantu bitwa wa Francis bari bafite frate kuri ntuze boss ibone ariko ndavuga ariko j'exagère un peu mu byo nkina ariko ni bihora bishika nahandi narigize no kugira accrochage gatoye n'umugenzi sumwana mubi kandi na Jesus nabigize ndiko ndavuga yari ntuze yari interview hanyuma uko dusanga kubera force yuko wumva abantu wumva basanga urakoresheje izina ry'umuntu hanyuma randondera arambara ati abantu uzusubire vraiment kuvuga izina ryanje iki rero ubuje ndagerageza ku evita kamwe ubu ntibikibacana ariko icyo girumva bigitangura byari bisanzwe no kuvuga tumaze iminsi tuvuga kabos c'est normal yuko ndiko ndakina imbere y'abantu wasanga vuze nti hari umutipe yitwa kabos bambe Thierry mais public gaci byumvika citwenga no kuvuga ni ibintu biba biri bisanzwe bizunguruka muri kuko icyo gihe nta preparation menshi yaba hari ni bintu waba inspiré na public yabihari umva ma debut yabagoye
take me back
okay urumva jewe nsubiye kuraba nyene tudupica akenshi urabona yuko jewe mfise histoire yihariye kuko ni histoire y'ubuzima kungene nabayeho nk'abandi bajene mu ngaha mu gisagara ariko hari bitankundiye ariko nkabaronka umujyango ushigikira sinzi ko wagira bibona agumagaruka mu mafoto yanje agumagaruka koral nuvuga yuko koral nayigiyemo ibi bintu nabitanguye ni muri koral ni kintu rero nuvuga yuko ni nka appel imana yanyeretse inzira imana yanyeretse birampa icyizere cyane kuko ndabye kungene jewe niyakira je sinari wa muntu wo kuvuga ngo noje imbere y'abantu bivanye nuko a l'époque urumva amashuri utagukundiye cyane nta kuntu wibona yuko enje ugira igiterama abantu bakaza bakakumviriza kubera abantu baraguha ico gihe sinzi ko noyita ama préjugés canke ama cliché yuko nta kintu kijuju urumva ugakurana rero yo complexe ariko ikintu nubwo complexe ikahaba ariko ugasanga abagenzi baragushiga iki hama ikindi naco ikintu kirurumba muri wewe nukuvuga ikintu kiguma kigira gucya kirurumba muri wewe jewe narabaye umuskuti nundi mujyango nabantu banzi ntera inkuru ntera blague nyinshi mu baskuti muri chorale ku ishuri urumva icyo kintu rero cyo kuvuga ati kigingi yaratwenza me ugasanga hari ikintu kikubosha uvuga mu buzima nasanze twese turafite turagira ibintu bituboha bivanye n'ico turi bivanye nuko twebwe twibona kuvuga ati abantu bazonyumvira ku iki abantu bazo ubu singiye gusubira kwisarisha je nfc yo complexe ikomeye cyane j'avais ma petite soeur yara amashuri yarabandana ibyo byaramukundiye urumva mbahuje kubandanya nyine ibintu by'igifundi ko naranabikunda ariko suko iyo bikunda mu mashuri yandi nuko urumva ugasanga muri quartier rero nta mwana tutu nta bana benshi biga ETS ucume ngo uri umuntu nyene uri urahantu nyuma urahantu narishira inyuma muri jewe nyene narishira inyuma ariko ndasenga Imana ko hari ranshigikira nico gituma ubona ubaho bigeze ntuka ndabizi neza ko gushika kuri no saha hari abantu bakibifata nk'ibintu by'ibijuju bavyita ibijuju ariko je namamvuga nti impingi iracari ndende ariko turashima kamema aho tugeze ndatunze umuryango wanje kuri bya bintu abantu bamwe bamwe bakicita ibijuju ariko abantu bariko barahinduka abantu bariko barabona yuko umwuga ari umwuga kandi ushobora gutunga umuntu rero ayo masuvenir anyibutsa rero inzira itoroshe aha nataha muhira nk'ayo ma spectacle yoyo nari ngifise umuvyeyi wanje mama wanje n'umudamufise ariko ntiyari ibyo bintu ntiyabitahura yari transition rero nari nkiva muri gukora ibya kamera ibyo cameraman ibya ma mariage bibisa nk'ibyanse ama ntangu yibi ariko ibi sinabitangura sinabi kubera ya complexe navuze yuko hinjira abantu bake ico kintu carambo hasinashaka yuko bugurura portail bon des fois bakacisha abantu inyuma umva ibintu rero biratuboha nk'ikintu ko message ibintu biratuboha hari abantu abavuga ati jewe ndumva muri jewe no dandaza ariko ugasanga bamwe bamwe bakavuga ati shaka kwigira nkanaka epo tari kintu kirurumba muri wewe izera imana yawe rero kubiyemera ico kintu wumva hajya rero kumva muhamagaro ni kintu gikomeye kugira ingabirano ni kimwe no kuexploita rero nico kintu kiba kirurumba muri wewe iyo nature yawe kumva umengora umuntu ashobora wokora ibi ariko intege zozo urabiza abantu niko tumeze saba simvuga ngo nabarunda abantu niko tumeze nibiba byoroshe ifo kugira premier pas ibindi imana usanga ibikoze ni bihe rero bitari byoroshe ni bihe mvuga nti biraryoshe kuraba kubera bigusubiza inyuma gose yego no musi turakora ama evenement tukuzuza ahanaho nariko nkinira abantu batarenga 20-25 tuto max urumva bica biboneka yuko umuntu yaragize intambwe hanyuma yaranakoze munyuma naragize confiance yanje nyene ndarinduka kera sinashobora kumva yuko je noteri nkuru umuntu nk'umu docteur ntivyabaho canke umu licencié canke umuntu akuze ansumba imyaka myinshi numva umengo d'abord nari muri bake babitanguye nta bandi babikora ako plus urumva hakacabaho na ya ma cliché bya bindi byose wa muhungu kwa ntuzeya ni wa mutipe okay ama abantu batuboha hakabaho nico kintu cyo kuvuga ngo none ari muri koharaje muri ibigute nge si wa mutipe aririmba ko ico gihe hari indirimbo zari zimaze gushika kuri RTNB kuri radio televiziyo y'igihugu twaba tubonekamo mu clip rero abantu bamwe bavuga ati none ni gatamba tamba urabiza abarundi bacavuga ngo ntazi byarimwo ariko urumva umwe n'umuhamagaro w'Imana kandi muri uwo muhamagaro w'Imana gukorera Imana byamfashije guhura n'abantu banyubahura bakatuma nkora n'ibindi bintunze nje gituma ntashobora guheba iki canke ikindi urumva sishobora guheba komedi rantunze sishobora guheba na kohare kuko niyo yamfashije kuririmbira Imana nivyo byatumye ngeraho ashobora kwisomira nkafungura n'umuryango wanje voilà
take me back
reka nshimire abantu mwese mwakurikiranye ikiganiro Take Me Back ni ikiganiro rero mukurikirana cha Kabos for real full rich ego nkabanda bashimiye cyane ama commentaire menshi dushigikire kugira impano zacu impano z'abartistes zitera imbere merci beaucoup hanyuma ikiganiro ntidusubiye inyuma kubera iby'imbere twageze kuri mu n'imbere ni haracari byinshi tifuza yuko mu myaka yindi 5 canke 10 kise tuzogira yindi Take Me Back ya haturi ubu turaba kugira bihicirwa abandi kandi ndazi neze ko Imana izokugura imiryango myinshi hasta la vista merci beaucoup Imana ibahezagire.